of 39, which is a video game. How many people are there now? You're creating to me, you're a man, and you see, maybe I'm a team.
Ebi mu baa wɔn yɛ adwuma, ne wɔn yɛ taxi drivers wa, wɔte ase, wɔn adwuma ne yɛ adwuma, wɔsi deɛ na ba.